Sure, Dintang. Kacho ke le tshwaretse then the life of a Spitori han. TSC Mpiritse ba re ke tla host. Nna ke sho go fitla batho ba 2 ba itrenyana. Ka fitlona le gugura ntshongwe yana mola bating. Ba re monna sa wa ra mfana ro tshwaretse security. Nna ngwana block 5. Ka spota fa thoke ba itseng bo ma 20 so ga batsentsa ba botle. So mara tla ba entourageament. Se dira ba thona ba mmagaletse. Ha hona re nka ba tlala montle ya seng re tla block 5 ba botle. Ma banana na sa tshwere bang. Na ikutla bo beyond. A le mputsis ke tshwere batho ba ma 20 ka mota folo nna batho I meant to buy a year as a war and fanatla. We rela plan. But there more to Moki Jigang Hola Shurinta. I guess you are a tax and name or a famous. Can a lot of Nagasa Parabra get the valor of a toy long couple of the peach? The same killer beyond Savannah Batom. Our Lizora Lamana the cricket the party to me. K came as a non one about to get Jaife. I hear a club at which will the flashlight. Even Peron Sonsorgan or Jaife as a common pale. Kamoga per the rook no more. He then moved Nagodia fell and the flashlight via trial. Tabay Sirasamos. Atom Lenaskari influence of a tinyaka kwa tsa ga sa block 5 sa tsepe aba itse re bo phela bo change it ko palle check me eme du ko tsa nna mputsa re tshomi jo e mona le 16 le la mona abe no mam phara ga mike mfana la sa itse re tsa di nkhatla yang ke no ka tla go utsa ba thorwa ba sa robela mahaeng ba thong bona ng veno a re blasa ga di bina tsa re kirik ke ra yena boss zone ke na go ke hostel roy la itse re go khate ba nga dlala hip hop ke no chikina tlhwan thilpini fela 2 minutes a ngwala ngwa ke tsa mike ri di sound tsa manek and shit bona ng baby girl tu a nya bola la thata Ashama ke hani gukelo monate pe dere kana kwa ya hai entertainment no di ba shapile botlhoka seng hanyana.